Nasanze nasanze mubiriho byose byaremwe nawe waremye isi tubona uyiremesha ubuhanga bwawe mwamiwe uratangaje imirimo yawe mana we iratangaje inasanze mubiriho byose byaremye nawe waremye isi tubona uyiremesha ubuhanga bwawe mwamiwe uratangaje lele
Waramamaye, itare cyacu we.